Kana jama'a ban sami tunani kamar mu aikin mu ne mu yi mutum ne kudi